take me back.
Now she take we see.
Take me back.
Yo, hajye mukecuru mugufaye sigarabero ugasanga yagara kwizo sinkinyabuhoro niko numugenzi mugoferinga tumva impanuro mfise abajama bafound batangiye kwa karorero umwana w'umunoho kensha vyibuhumunwa kandi usanga ari mugufare haninyo yisekuro bagira umwina w'ivyo barya ndetse n'ivyo banywa bagahitamwo guhemuka kugura ntwarunwa batunze no guteranya ivyo bavuze hasi ivyo bavuga hariya bameze nk'abamaraya bakurikira umuntu ashobora kubagurira umunsi wabuze ntuzobona negisurira ni nabo kandi bica umuntu batanamujya bajya nkaribona bashyira isumu mu njya bakakwanikirira n'ivyinyo kandi ari ubujyajya abo nibo mpora nitabanjya tuyaga umugenzi wa fo akwifuriza intambwe ariko kizire kumurusha ukumva yidodomba ngo aranjyanye ibintu sha bakibagira ko wikanira umugisha wundi yamukanye gufa kandi usuranisha avukenya mwibutura sha imana itanga ku mwanya reka kuyihutisha narabahenyuye mvuze nti bya bifyondo bingera kunyo bifise isako uriya nasanze muri abajama b'imaku nimutahinduka muzokwicwa na kamangu na karumuntu w'isuku yikura imicafu jose nihanganira imisuzi y'imafu désolé waje mafu people them call me rap taichi rap commando rap king na dinesha big up on yourself yo great things na dibli yo big up on yourself
take me back
yo wagwan people people them call me rap commando rap taichi rap king rap mushinganahe rap romantic na the place yo urazi chanzo nyinga hamaze nikuba yagira muri take me back tuyage kubijanye n'indirimbo yanje ya mbere nakoze clip urumva kugira ngo niye kuri imbere ya kamera ngira ndabibabwire no musi turaza kuyaga mu ntega matwi gusa sivyo harakarimbo kasa tubigavuga ngo ngubimo amatwi uba amaso gusa ubarawirenganire nanje umpugutwi wongera unandabe kandi ya memta kugira ngo tuyage duhuza sivyo none connection en cours big up on yourself people big up
take me back
huko nabibabwiye banyitagira ugishaka Boniface batazira b face on the floor aho ni mugiye nashitse Bujumbura nkaca mpindura izina urumva no mu masengesho imana nishobora gutahura ngo b face ni inde mugabirazi Boniface gira ugishaka ariko umuziki nawo uravyemerera kunyita B-Face on the floor so ngomba kuba yagira kubijanye na career yanje ngene natanguye exactly nkishiki Bujumbura urumva je amashuri y'intango nayize ngai Bujumbura amashuri ya yisumbuye nayize Bujumbura ama y'intango ndayiga mu Kayanza rero umuziki nawo ukunda kuva kera no mu bintu byo gucamana utamurabizi kenshi na kenshi iyo bugiye guca amanota barabwira biya bintu byo kuririmba ni byo kudukuraho amasoni tumenyera abantu rero jewe nari umustari ku ishuri nigako ntambara ibirato tuzajya mungu ebana nkaririmba nkaririmba indirimbo ikidingara icongereza ikiganda byose nabiririmba hamanje nsanga ni impano yinyegeje kimya kimya gushika uno munsi murabona ko ndabaririmbira mu kajyohego so rero je nkishiki Bujumbura nakunda kuririmbira ku mabiti y'aba 50 cent ba DMX ku mashuri niga ko urabizi kutangura wemeza abanyeshuri mwigana ukemeza ibarabarubako ukemeza abajama bawe ukemeza quartier uke province commune bikagera bitera imbere rero ku bwanje umuziki wanje ngene byagenze nibaza yuko hariho abantu bakurikirana umuziki baba bari proche na entertainment barazi izina ryanje B-Face on the floor ingene natanguye nari muri group yitwa English Peace Injishi Peace rero ari kumwe n'umuririmbyi bita Obelix. Obelix ngira ngo benshi baramuzi. Nubwo atabandanije gukora kuri rhythm nk'iyanje mugabo n'ubu aracaririmba murabona imiziki yiwe. Hama rero après ngaho umuntu wa mbere yatwanguye kuturecordinga amwita Akistan. Rero ndababwiye ingene vyagenda tugiye nko muri studio yaturecordingira muhiri wabo kwa nyina wiwe na papa wiwe. Dusanze ariko barajya muri salo baca tubwira ngo mwebwe na mwicare kwibarabara murindire mpaka bahejeje kubera ko twariyiba nawe ne ya recording abantu yiyiba so tugiye rero mukuri codinga twari codinga dufashe micro nkuko uravyumva so ingene vyagenze indirimbo ya mbere twakoze sha nina nayibuka ndayibabwira imaze igihe kinini biragoye kwibuka ko maze gukora imiziki myinshi so après gushika muri 2000 combien sine imbyino vy'imyaka ari gusanga bikugora bivanye n'ingene umuziki wawe nyene urumva ugenda ugucanganya bicanganya n'amashure bigacangana n'ubuzima usanga bigoye ama rero haragera igihe turavana na Obelix cyafatana n'umwigeme bita Bebishu uyo Bebishu n'umurapeza akomeye cyane kandi akanaririmba amastile yose kujya je mpora ndabigenza vraiment yari gado mugabo murabizi kariyeri z'abakobwa ntiziramba atari umuntu nsanzwe afise abantu bari hafi baguma bapushinga biragoye cyane so arateba na baracika intege ahandi tuvuga tuti nkasanganiro turuva mu bintu byinshi bituraba twese nije ngira presence genyene munyo manche ndabich ndavuganije ngo ifoko nza ku branding career yanje genyene umuntu wa mbere yatwakiriye turi kumwe no mukobwa bamwita Clovis Pro hamwe no Vitalize Classic agishika nga so niho yarakiva muri Tanzania nibaza ko bazi studio yari kuri boulevard ngaho hefo gatoya i studio twa Hope Studio baradukoreye muziki renga hafi nk'itanu itandatu gucyo abanyagihugu bakayikunda ariko murabizi yuko hariho hit song ishikira umuntu wese atanayikeneye no muri toilet gusangaye 20 twari bwagere kuri level mugabo imiziki twakora ku bantu basanzwe bakurikirana umuziki barashora kuyumva ni kuvuga ni babandi baba bari poche mu viriza ama radio ibiganiro vy'abande ibiganiro vyari bigezweho vyari vya Midu Hassan abo bita ba Yan Santana Landry wo muri Akeza kuri CCB ibiganiro vyinshi vya Alenova ba Jean Paul kuri Indira Gakura ivyo ni ibiganiro vyari bigezweho abo bita ba Shanti kuri Rema FM nibaza ko ndiko ndabivuga generation z'ubu ngira ngo nizibona neza ariko ugerageje kuraba umuziki ingene ugenda wevoriwa turakwiye no kwikomera amaji kweri hariho step nini cyane so after yo ngaho tumaze gukora iyo muziki Liza hamwe na ntuze bakatwitaho tubashimire kandi imbere ya kamera vraiment Clovis Pro hamwe n'uwo bita Liza Classic baradufashije iyo muziki yose nta numwe twigeze turiya no kuvuga bayidukorera kubuntu undi muntu kandi wo gushimira ni Hakesi yanyakiriye ubwa mbere ariko ntigeze ndamuriya no kuvuga ico gihe narifuza kuba no ririmba nkiyumviriza igihe cyose nkavuga nti ebana aho naririmbiye ku masede ema beat ya 50 cent na ba DMX ifo konja muri studio nkiyumviriza umva ko Hakesi yabinkoreye hamara izara binkorera hamwe na Amiri Pro arabinkorera iriya ndirimbo rero yitwa ngo hip hop is my style yaje inyuma y'indirimbo Amiri yankoreye yitwa Iposiku iyo ndirimbo yitwa Iposiku Amiri twararirimbanye niba aririmbye refrain narayiririmbye ananiraho refrain acara y'indirimbo iravuga ati je reka ndakwereke hari umuntu umwe arigera yumva Amiri Pro aririmba mugabo muri iyo ndirimbo yarayiririmbye mwana nawe ndabimushimire kuri support kandi sinanamurishe mana so aba producer bose benshi baradushigikira suiva n'impano dufise atana 10 twabahaye ubwo rero byari binagoye yuko nakwizera utaramenyekana ngo turirimbe atakintu nakimwe wamuhaye mugabo Jevrema namwe mfise amaraso meza kuri bo turahuza abantu benshi gushikaho buke biragenda neza uyu mukobwa rero maze kubona yuko agenda acika intege atari kuri rhythm yanje sidavuga ni foko nimenya jenye ntangure ku branding a career yanje niko gukora iyi ndirimbo yitwa hip hop is my style so iri hip hop is my style ni nayo clip ya mbere nakoze umuntu wa mbere yayikuze yayishutinze bamwita Freddy Pro Freddy Legend aho bakorera ibikorwa vyo mu Rwanda ndabimushimire nawe iyo clip yose ibintu vyose birimo muri clip nta na 10 nigeze ndamuha so muri ico gihe baratahura ubukene dufise bakabona ko turi abanyeshuri n'ibiganiro twaje mu twateri rege urabizi yuko hari n'igihe wasanga uri kuri branding ukaja mu biteramo bimwe ukavuga uti nimba haje abaririmbyi bavuye hanze canke ibiteramo vya ba Big Fizzo n'abande ukavuga uti ndashaka mu meni me wonanje nje ngo niyereka abantu ndabereka impano yanje kacugenda ufise agasede mu mufuko urazi ko ufa kubivuga agacaba ati indirimbo yawe yitwa gute agaca yiteresharaje direct kuri YouTube ubwo niko siko byari bimeze utwa agasede rero ukacuja muri bus ukakicara ko nabi byaba bipfuye kiganiro cyarasiba canke canke igitaramo kigasiba kuko nibo guhamagara ngo uririmbe akapena wategezwa ku playing indirimbo yawe hama nibaza ibitaramo byo kuri mise vivant niho byabera kenshi ibindi ngo kwa vyisi hariya mu kanyosha ibindi bo bitandukanye nyene ucubibona ibindi mu nyakabiga hano bitakuri la gengete kubera je nakuri mu nyakabiga kenshi mu bitaramo bimwe bimwe narasaba ati mume nyene ni yereka abantu kandi ishitseho kabisa yabari fire urabizi ku underground aririmba n'inzigo mpaka kugira yemeze so rero kubwira ivyo rero urugendo rwanje nibaza yuko no bivuga byose ngo ndabiheze ariko kugeza kuri iyo ndirimbo ya mbere yitwa Hip Hop is My Style nakoreye clip imbere y'ibyo byose nibaza yuko ngira ngo muraza kwicisha mu baye muyibereke baraza kuyibona ibikurikira byose navyo ni vya hafi ndibaza ko generation z'ubu zari zatanguye kubibona histoire y'iga Hip Hop is My Style nikubera ko nakunda kuririmba buri gihe kwishura bakambira burarenze man amakermesi yose mfashe micro nabandi umustare kwishura vraiment mugabo urumva umustare nyine mwanyeshure mwigana bigaherera ngaho ntama ndiko ndaririmba kuri ayo mantu zi amabiti te urarenze urarenze so Hip Hop is My Style bisigura ati hip hop niyo style yanje niwe mudiho wanje ndirimba umva nari proud nayo gushika naho kuko naraba inspire cyane n'indirimbo za Wana Jesh narumviriza Big Fizzo cyane cyane ko Wana Jesh yo mengo ni yavuba sico nibaza ko atari kera gose mugabo Big Fizzo urumva ko ari yatanguye depuis tukumviriza indirimbo ziyo za rap nibaza kuzi ko umwanya umwe yarahinduka DMX undi agahinduka Tupac undi mwanya man antuka mu bantu batumye ngira rap hariho Chidi Benz wo muri Tanzania hakabaho 50 Cent hamwe na Big Fizzo na DMX abantu narabumviriza gose abanyamerika bose numva ibyo bavuga mugabo Fizzo hamwe na ntuze narabumva cyane gose mugabo kuri abo bandi narumviriza Flow avuga ati wow yaza ko mwumva indirimbo nyinshi za 50 Cent ziri melodic ugerageje kumva ingena rapa aba harimo akantu nyine kari melodic nico gituma n'indirimbo zanje nyinshi za rap usanga shobora kurapa nka nk'imistari ngahe nkaca nsubira nka gira rapid melodic so inspiration yanje nabo rero uko biri kose nibo bagiye banyumvisha combien de fois hip hop iryoshe kandi nkabona ingene n'abantu bayakira burya vyarahindutse siko vyari bimeze man rap hari ukuntu bayikunda kiyagengera muravyibuka vraiment
take me back
yeah man so you don't know mwanya wo kuraba ya clip ya indi mwirimo ingo inca mu kuguru maze muri tayari none so let's go select on the floor na the place nibaza ko ku bantu ariko arabibona ngahe kenshi aba rapper bactinga nk'aba baddest abantu nyine ba badman abantu bashishwe urabibona so umuntu yashishwe rero haba hariyo n'ibikoresho bimwe bimwe afata nariko nactinga nk'umuntu asanzwe afata ibikoresho ngira ngo urabona nari mfite n'agapapuro nyene nazingiyemo ibintu by'ibipapuro nyene ngo nurumogi yani naco gituma bantinya baba vyayi banje rega ndabibonye ngira ngo murabibonye ahantu mfise umusogoto mu kirundi murahuzi urumogi bangi kwenda mbele lakini sio bangi ilikuwa ni tu ilikuwa ni fake life yeah man ama kuba tayi babizi murano ningere nari umugangi hari ahantu none maze none mwe ntimubibona nari umu sportif akomeye kandi umuziki na sport birajana mubandanye dream abasani bagenzanje okay
Nanga message, low by slow. But over bands, I can't in a kind of need to be. Big face on the floor. What's up? I'm moving the name, my son, no more. No, I shouldn't need to go for it. I'm moving the body, fat, and who will chill. Okay, but get a corrupt, but are you saying Nanga message?
Sasa. Nibaza yuko muvyumva ko imyidogo ya hip hop yamyeho kandi no bintirahera. Iyo jambo navuze ni kubera ko nari maze kubona kenshi ibintu biboneka. Ibintu biboneka, indirimbo ziboneka, ni indirimbo zitandukanye na rap. Hama kandi n'umuntu wese agira rap bamubona nk'umubandi. Sinzi ko ari kubera iyo izo action twerekanamwo, sikwerekana uri kurarasa cyangwa uri kuranwa ibintu biki. Mugabanye baza ko hariyo n'indirimbo z'urukundo aba ariko baranwa inzoga cyangwa ariko baranwa amatabi byose bibaho. So kugivye rero hip hop nibaza yuko igihe cyose twamenye turi ko turayivugira ni kubera ko twabona power ifise hafi nka 30% kusumba ibindi byose. Nibaza ko uturirimbo tuba hit cyane, uturirimbo abantu baje muri circulation, ma concert, ma contre atandukanye haboneka izindi style rap ari ukuntu mengira kumerewe kidogo. Mugabo kamem rap yudamaze kuhashika rumva. 90 mkombozi hasta Team Max na bandi benshi ibintu byarahindutse mudo felicite. Say oh, come go pamoja na B face. Hip hop is my star. Dira zamara yuko na kukino kijanja na. Oya njia montage yuo anu ba nyugana ni. Ni mana yoni. Kila mugenza utini vira kwa plan. Ira mwumvise touch ya AKS ko yari irenze maze. Ino ndirimbo yakozwe na AKS. Nibaza indirimbo nyinshi kweri vrama za hip hop yarazihushura kabisa ukabyumva abantu bitwa ba Kingorongoro, bita ba Frank Duniano, ba Fabelov, abarapeli benshi baja kuri recording kwa AKS. Ndabimushimire kweri kuri ku mucango wiwe muri kariyeri zacu. Nubwo yagabanije akariro atakibirimwo cyane, mugabo urumva ko afite part nini cyane kuvyo yoba yarakoze ku muziki wacu. Niaza kwa anu aliku wararabi. Ya nkwere urabi ngeni ya nchiye munga. Ari umva aho kurenga nanga imbere. Nchiye munga ito uranga. Urazi kwa nsanzo nifitiye nutuguru duto. Ero enso lite ambere ni ngeni ya nguiwe mwomuri kono kuku. Ya mugenza utimani li hangana kwele. Iku chamukire ere. Mwiriza, jesi ndi bibiria, kandi sindi leta. Navuze ngo nzoririmba gushika ama kamere n'imvi nzoita. Mubonye naririmbye ama piano, cyangwa nkaririmba afrobeat, cyangwa nkaja muri reggae dancehall. Sikuva ko mba nabihevye completement, cyangwa ngo narenze ku majambo navuze. Umuntu ajana n'ibigezweho, ibihindutse niyo tuja, muzihanganire rero nimba amajambo nimwaza kuyumva ndazi commentere zice zije muza umva ngo none ko uvuze kuzoririmba makomere nimvi kubutsiga uhibongoza none kubusiga urimba yano nasara rero mutwumve umuntu ajana nibihe nico giye twaziririmba na TikTok yari hari na Instagram yari hari hari Facebook yonyene nayo ni yariko abantu baharuye YouTube neri bwaze so muri ico gihe rero uko biri kose ibi byose isi twebwija natwe turayikurikirana twagize nabi essentiel nuko ntabitopa mumbwire felicitations encore bye Gramu muravyumva yuko je namwe ndi supportive mu bintu byose. Ahantu benshi je umuntu icashoboye ndacerekana. Guhera ku ma posts, guhera mu ma interviews, guhera mu ndirimbo zanje, je umuntu icashoboye ndakivuga. So harabandi bavyemerera mu mutima ariko public man ntavyemere. Ngirango murabibona muri no ndirimbo naravuze amazina y'aba rapper kandi bakora neza juste kugira ngo dufatane mu nda kugira ngo uwo muziki wa rap tuteze imbere. Hari n'indi ndirimbo kandi nabivuzemo mu ndirimbo yitwa La Différence ndiko ndavuga hip hop yo mu Rwanda n'iyo mu Burundi ibyo byose harimo amazina y'aba rapper je nemera kandi baririmba neza dufatanije urugamba abandi muravyumvana rero twige kuza turashigikirana iyo umuntu yiyumvise mwaravuga ati peut-être uko biri kose mbonye mugenzanje ashigikira birampa ingufu gusumba kubera ko nawe arafite amukurikirana nawe ni wabikora ni bowe muzo muri ko murashigikirana Si on a les cabos, fresh. Girangurano yuko aba direct nyene benshi ntibatira attention kuri image ishora ku kugusarisha nyene urana nk'ubu kone nayambariye umupira isengere ngahiboneka n'inyerere ubwo kuntu iyo ngo yancamwe hagati ubwo kuntu usanga nyene montage bayiretse ukabona imodoka iraje inyiki imbere yawe ataki nogo gihari so ivyo byose ni ibintu byo gushima kubera ko nta buhinga bwari bwaze nta kamera zikomeye zari bwaze uno munsi hari amahantu ze yakwari tarenze ba generali canke ngo ba Landris be ba Brand Smith ni bari bwaze so ivyo byose ni ibintu byo kwishimira kuba hariho ababimetriza kandi hariho n'ivyuma bigezweho ubwo rero tu felicite kwanza tu dutere intege dushime kuvyo batweretse bari abijya bikenya sante yaman gira mwabibonye iyo ni ndirimbo rero ya mbere nakoze clip nka jewe be face on the floor kandi yarangejeje ahantu kure nabibabwiye ntiyamenyekanye igihugu cyose ngo abantu bose baca bavuga ngo naka mbwaho naca bose bavugurira mu peti uriya mu rapera atavyoroshe abarimvi benshi ubona asaba collabo wese ubona ko nasabye collabo wese after ino ndirimbo ntigeze ngora kwavuga uno muhungu arakazi buya nimwumve nyine ifise aga clip nyine gabaye abaye canke umve ngo sounding imeze uku ico gihe burya nari ndenze bivanye ni bivanye na nuze bivanye n'ico gihe nyene na quality ya studio quality kibiki n'ibiki mu byose muravyumva micro twaririmbira ko canke carte son canke ama machine bakoresha ntivyari bimeze cyo kimwe n'ivyo ubwo rero hari byinshi byo gushima kuje tugezeko entretemps niriko ndavuga gucyo nyene abavyeyi banje batangiye kuntahura umva ko natanguye umuziki wa mbere nawe recordinze muri 2010 urumva kuva ico gihe cyose gushika muri 2017 niho abavyeyi banje canke abo tuvukana batahuye ku muziki wanje bashobora kuwukunda kubera babonye aho baca hose bavuga ngo uravukana na B-Face canke bakabaza uri umuvyeyi wa B-Face baguhe icunywa wavyaye mu rapper akomeye cyane ivyo byose rero bimaze kuba gutyo bakumva abanyagahinga nibo bari proud na n'umuziki wanje hama bo mu nzu ntibari proud n'ibintu nkora bakumva nyene ni by'abantu warumogi ni by'abantu nyene babimboregwa baciye batangura kwitora ikosa baba obligé yo kumva abafana banje hama kandi baratohoje basanga umuziki wanje nkuko babivuga nta kimwe wigeze umpindurira kuko deja urabizi ko hari GFM ishobora kugutwara mu bintu ugasanga wewe wabonye nyene muri kariere yawe abo muhura benshi barahinduye amasura nyene barahinduye image bavuga ngo no guhindura look ubu nanje ndafise ama influence menshi zawumva ngo wewe kubera ikintu wawe yambika nka pasteur kandi uri umusani ngufi ko ushaka kwihereni ugashira ko tatouage hindura mu mutwe ibyo bishatse ubire Madrid usuke ngo nivyo vyerekana umustar jeje ico nabonye umuziki je nibaza yuko canke ico umuntu ari sikiri kuri we ahubwo nikiri muri we so ikiri muri jeje n'ujya muziki ndaba nibaza yuko simpaka mpindura isura rero kuri ivyo byose rero abafana bambe bavyeyi banje canke abo tuvukana barabiravye basanga barandenganya aca basanga ari abahonkle bimboregwa baboregwa bakayebwa iyo bataha ariko je nitwumusani nta rumogi nta tabi nta nzoga aca avuga ati kumbe turamurenganya kaniyomba musama kwanziya sasa hivi kuva ico gihe n'abafana banje je ngira nsohore indirimbo babibona ubwa mbere barananterefona none zosohore indirimbo ryari agakora bokose nkoze baba bakabonye kandi ubwo kora Pentecote umva twaragerageje kubumvisha ko ari akazi hama kandi twenspira n'abandi bavyeyi babanira abana babo mubamenye yuko icimana yandikiye umuntu naho uba wagisuzuguye gute kirashobora kuvamwo ikintu gikomeye kubera bavuga mu kirundi ngo impenirisha hiziritse so nimbirisha hiziritse rero mureke ivyo bintu birakura parce que nanje umuziki wanje nawutanguye muri 2010 ariko success y'indirimbo ya mbere yo novuga ko yangiza umustar abantu bose bagakunda indirimbo zanje cha jaba bakayikunda ku rwego rw'igihugu cyose urumva ko bwa mbere nemeza abo tugendana abanyeshuri twigana abapeti bo mu isite mugabo hari igihe usanga wakoze hit yakira umuntu wari we wese n'utari interested na wewe indirimbo yitwa stress nayikoze muri 2016 mu Rwanda muri studio yitwa Future Record kwa David nayiririmbanye nayo ya Jamal so ahari hose ndabimushimire kuri support yiwe yarambleshinze kweri indirimbo yarabaye hit kandi ara ka audio abantu baragakunda so after yo nga ibikorwa byose byagenze neza so kushika rero ngaho ndavuga ni uko biri kose imbigire nzita bo kubuhanza niba yamenye nzugi muravyumva ko hari imyaka myinshi ya check sound nagize urumva imbere y'ukuririmba uragira check sound ukumva ko micro ikora nonga kuri kamera babanje bararaba ati amajwi arinjira mubona image meze gute amaruri yawe aracafuye yanagure icyaraguke n'umuziki bigenda uko nyene hari imiziki ukora myinshi yumvirizwa n'abakuze bawe n'abagenzi bawe n'abanyeshuri mwigana bigahereraho n'irindi imiziki ukora abanyagihugu bose bakayakira rero umuvyeyi wese afise umwana afise impano akabazi ubwo afise impano ntamubanire ngo avuge ngo ni imiziki y'abavuhayo n'ibiki n'ibiki hari abantu benshi tuzi ku isi imiziki tunze ababiliyoneri babaririmbyi abantu bafite ama business menshi babaririmbyi uko biri kose ikintu imana yandikiye umuntu nibuke buke ibiri kwiraraba gusa ingene ufite patience kandi ni ingene ugira effort ko hari ibintu byinshi umuntu onye natagira patience canke yihebura vuba uyo muntu imana irafise kumugerageza neza ntabwo biri shetani ni imana ibikiraraba kuri for urumva iyo myaka yose ndi sure abo twatanguranye bamwe barabihebye gushikiza isaha kabisa rero nimba ubonye ari ibintu usanzwe ukunda kandi bikaba biri muri wewe n'ukuri uri umuvyeyi w'uyo muntu uzomureke yipambanire ntihazobura umunsi ariko gushikiza isaha ndibaza yuko amahera ndonka na baba abavyeyi banje canke abo tuvukana amahera ndonka na yarabashikira
Take me back. Now she take we see. Take me back.